twese turakunze kugira icyo dushikirije ku rubuga rwa ku mbuga za Twitter, Facebook, Instagram n'izindi ku bijanye n'ibyo abakinnyi, abaririmbyi, ikanabandi n'abandi bantu bose bakomakomeye ku isi baba ariko barakora cyane abashikirije mu ma interview n'ibindi biganiro bitandukanye baba bakoze muri icyo gihe. Ariko rero hari umwe bitariko biragwa neza muri no mise wonawe akaba ari umuririmbyikazi wo mu gihugu ca Brazil nkuko amakuru tukura muri ico gihugu abishikiriza. Rero abashingwa manza ba Neymar umukinyi wo muri Paris Saint-Germain abantu benshi musambwe muzi bashingishije urubanza muri Brazil aho hitwariwe umuririmbyikazi w'umunya Brazil Zelia Duncan kubera amajambo yamuvuze ko ku rubuga rwe rwa Twitter ariko bikaza akaza kuyafuta mu nyuma. Nkuko ikinyamakuru cyo muri Brazil cyabishikirije ngo umuririmbyikazi yahamagawe kugira ngo asigure neza ubwo butumwa yakishije kuri urwo rubuga rwiwe rukurikiranwa n'abarenga 5,530. Muri ubwo butumwa yashikirije kuri urwo rubuga ngo yavugamwo ngo yavuga ko Neymar afise kazoza keza cyane nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru ariko ngo ari deception nabutse kundagisigura mu kirundi nk'umwene gihugu uwo muri Brazil. Akaba yabandanije avuga ko rero ngo niyaba ashaka kubaho nk'uko ariko arabisaba ngo akwiye kwitwara neza mu kuriha amakori asanzwe asabwa n'icyo gihugu. Ubwo butumwa rero umuririmbyikazi yacishije ngaho ngo bukaba bwari nk'inyishu kuri interview Neymar yaheruka gukora aho yasaba kubahwa inyuma yaho batsindiwe bari baheje gutsindwa mu rukino bari bahejeje gukina ari mu serukira gihugu w'ico igihugu ca Brazil. Mu byo rero uwo muri umuririmbyikazi yasabwe kwisigura ko ngo harimo cyane cyane bijanye naho yoba yarahuriye n'amakuru y'ibijanye n'amakori avuga ayo makori yavuze canke nimba hari impapuro canke ikindi kintu kijanye kijanisha mu bijanye n'amakori yoba yarahuye navyo ku buryo bw'uko aca agira ico ashikirije ku rubuga rwiwe rwa Twitter. Igitangaje ariko muri iyo nkuru na cyane cyane mu rugo rubanza ngo nuko uno muririmbyikazi nk'uko ico kinyamakuru dukesha ino nkuru cabishikirije ngo yamenye ivyihamagarwa ryiwe mu butungane mu binyamakuru nk'abandi bose kuko urubaburo rumurengutsa ngo atago yari bwaronswe imbere yuko bicishwa mu binyamakuru. Nuko rero hani wacu bite muramaze kumva umuntu yoba yaritwariwe ku bijanye n'ibi bijanye nuko umuntu ashura ko yaravuze ikintu ku rubuga rwa Twitter canke rwa Facebook canke rwa Instagram since bitandukanye. Ubwo rero duhurire ngaho musi muri comment yakugira ngo tugire icyo tubishikirije tugire icyo tuvuze ko ku bijanye n'ibi bikogwa n'iyi nkuru tumba tubashikirije ijanye na Neymar. Ariko kandi uri mushasha ugire follow cyangwa subscribe bivanye naho turukura dukurikirana like na nyine n'inziza sub commentaire cyo kimwe na share kuri micro yari jewe kingian cool duruda musi muri commentaire.